ni yɛn konsɛm fufuro emu a wɔno ma edua atea wɔ maemu wɔ yɛ ho adwuma ɛsade bi kwa ma hodo so kɔton wɔde ade hwedie mu ɔde ato adwuma kwa pa na wɔ maemu ni mu sɛ wɔmɔ hwɛ na ɛnɛ ma edi kɔdwa so sɛ de muduo sɛ tie sɛ de mpanifu ahyate wɔ sɛ ɛyɛ no sɛ de ɛtie pɛpɛpɛ wɔmɔ na ɛhwɛ yɛ Ghana Standards Authority no sɛ asɛ ɔman Ghana atea no a yɛdua wɔ hasee no na nimu yɛ ayɛ ha ɛwɔ wiase ama adwa so ntimpanifu wɔ na sɛ yɛ no obi a wɔyɛ ho adwuma no wɔni so
Ghana Standard Authority GSA akoye workshop di amakuafo a womo eye atia ho ejuma ewo bunu east eye techima workshop a womo edema akuafo yi eye ade a womo ehwe se atia ho ejuma a womo ye no eho beti se ne womo nso ebetimi enya so mfaso wodwumedie na se no chairman edema Cashew Traders Association Abdul Mumuni editu dwa se Ghana Standard Authority enhwe se womo de standards ebegu akwam se ne atia akuafo eye woman mu a womo de kwa manone no womo etimi nya so emfaso ene ebuo papa
yes rese Ghana Standard Board Authority no say you know obi biara on bohun se wajo so na skill ana wa free ni skill krampo no omo mamra ene ni no omo nche no because her man sa okoye calibrate skill na okwa okoya na wasan ye but the chief panel dia em the said na omo nya sa act 1028 ah musi debate sa juma no ti say ye en catch you for ye so ye wa act 1010 Enti yabesra ban na Ghana Standard Board Authority said this year calibration number no obi biara ni scale nya bi omo mamra no enni no
Bono East Regional Minister Kwesi Edujan enso e de futu e ma Ghana Standard Authority
Enti say the onus is on us as a government to make sure say the regulatory measures come up with devices and tools ye betim di a monitor na ye di assess the products in the market.
Regional Director Edema Ghana Standard Authority ewo Bono East Maami Tewia enso edin simsi in etuja.
Se ye de scale no ye verifier ema pepepe ye ebedwe diemu asumdwe ebedwe diemu inti baya enka se inti oh adena me koton no me boka anase me nya ho faso bia so kaso nya ho faso bia na fio se fa Cashew Farm ndo bioma Wanda baya no obetumi eje bia ton ana onye bia enton iti the verification of these skills no ensure fairness in trade ene dia sumdue eba inti ase ye adwuma pepepe ye edimom